bulshada raay maara marka booqashada ugu nimid bariido wanaagga iyo dadnimadooda aan u bogay aantada ugu horeysa ee aan masraxa keenayna waxa weeyaan aniga hawaankana lama kala karo sababtoo ah haweenku waa wax wanaagsan nafaqo la'aanta ma noolan kare kee naftaado oo nafteeda
Thank you.